None of them were. Now I can look here, Tane. Ubaru katu giri nguvu kubaka igihugu dukeneye ko mu myaka 10 ndababarire muri Korea yepfo
he face
arimo arimo amibutsi
eh arimo ngonda kwita ngo ikimana yifatanirize namubonye
hariho na mutima Avarero Sakayuko Bagira Saka Kuzo Kuakan, Kazo Tumavata Sumira, Usuma Akaboka Yazu, you have Punavuka Karoyambe Izamo. Zambari Vuga Nagiranga, Akanyamoneza. Kuri uyu munsi twahariye urwaruka rw'inkerebutsi twamaze kubivuga twiriganye uyu munsi uzokwamaho imyaka yose tuzokwama tutunganya kugira ngo turabe mu mwaka Ogwaruka ruzagwaba inkerebutsi kurusha abandi. Kuri uyu munsi rero ndagize akanyamuneza kanini cyane. Kuko mbonye ko Burundi bwahejeje gufata umuvuduko. Twamye tufise indoto yuko Burundi butegeza kuba igihugu giteye imbere atari cyo gusaba imfashanyo. Ubu rero birabonetse ko bishoboka. Ugwaruka rugira rutuzamure ubu ni ntango none rero ndanezerewe ibinezereje bikomeye jewe nciga mu mashuri yisumbuye bama batubwira ngo ikibazo cya delinquance juvenile icyo twaciga muri civisi yari chapitre ngo delinquance juvenile No, no, now you baruka. Mahesh said, Kondo Horizon needs the initiatives of Sakuzik. Sahin. Oh, that's all for Kavati. Combatant jeune contre la pauvreté. Eh, Baruka Guru, Nirugekwi, to a combatant contre la pauvreté. Muchamitwa. Les combattants du développement. Abagwanyi bagwanira iterambere. Ikindi batubwira ngo exogerera. None ubugwaruka bwo mu gisagara rwasubiye kuduka. Rugiye guteza imbere igihugu. Icyo gihe twebwe bari batubwira ngo bose bashaka kuca mu bisagara ngo exogerera. None ubu twabonye ko iterambere Ihejeje kuduga hose igihugu cyose tubone iterambere. Muri aba babaye aba mbere sabo mu gisagara cya Bujumbura, sabo mu gisagara cya Gitega, sabo mu ntari, ubu twabonye yuko Uburundi bwose bwamaze guhaguruka. None rero ndabakenguruke cyane kuko umunsi ni wo gukeza, so kuvuga amajambo ni wo gukeza ugwaruka rw'inkerebutsi. Mu mwaka uza rero tuzobitunganya neza tuzohera mu ntara ihiganwa rihere mu ntara rive mu ntara gushika aho dushaka kwego kw'igihugu kugira ngo tuze tuvuga ati ni ntara yabaye iya mbere nkerebutsi zabaye iza mbere ni mu ntara iyi tuze turahiganwa kuko ihiganwa ryiza niryo rituma twese twiyumvira tugatera imbere ndakenguruke cyane abateguye uru rubanza ndabashimiye cyane kuko babanje kuzunguruka kandi mwese ntimwari muzi yuko bariko barabaporosoma ntimwari mubizi kubona rero barashoboye kubona mutazi ko bariko barabaporosoma nuko muri inkerebutsi koko kandi abatabaye abambere ntibashavure ahubwo ubunyene namwe muce mutangura dutangura ubunyene nk'aha
turasubiye gutegura ubundi mwaka ukurikira nicyo bituma abategura urubanza ndabashimiye cyane kuko mwazanye n'abaryoshya urubanza abaryoshya urubanza umunsi ni ukunezerwa si iby'amajambo none rero nicyo bituma bakiri ko barategura abari bavuze kajya agashimwe aba rero babaye batatu ba mbere nshaka ko nzobibonera amaso mu yandi turiko turayaka kuko uwa mbere azoronka agashimwe ni uwa kabiri gutyo n'uwa gatatu tuyage kugira turagiye tutadufasha abandi kugira ngo bace batere iyindi ntambwe badusige mwebwe mwari mukiri mu ntangamarara murumva yuko ubu nimwe muciye mukwega abandi kandi burya umukinnyi mwiza ni urema abandi bakinnyi inyuma yiwe muba akarorero rero abaryoheje urubanza nabo nyine byanyoheye cyane ndabona yuko ari byiza cyane none rero nabo nyine ntibogenda uko hariho batatu ba mbere nabo nyine nshaka yuko ndabaha akantu bazoguma bibukiraho ndetse nze mvuga ngo uwa mbere wa kabiri ni feyisi
harimo amibutsi
hariho nkunda kwita ngo icyo imana yifatanirije namubonye hariho na mutima aba rero nshaka yuko bagira bereke nshaka kubaha akantu kazotuma badasubira gusoma akaboga ya nzu y'inkwavu navuga y'akarorero ya mbere ijamo akazu kawe kawe karimo urukwavu rumwe kajamo inkwavu icyenda nzokabaha kajya kazu kagubwo muri yonu urenga harimo n'inkwavu mumvise erike igera kuri isi urukwavu nzokabaha kuzuye umwe wese kugira hajya mu rupangu muba uzoshika uterekaho gusa uzoshika uterekaho baze bararaba hamwe mubereka muti ntuzoza abagenzi baje kuraba ugacuba agakwavu nimuze hano rero namwe kugira dufatane agafoto hanyuma rero ubundi munsi nzoca natuba ko nazajya tujya tuzu rero ndatubaha twuzuye inkwavu nzobaha twuzuye
Yeah.